mahoro y'imana yongera abane namwe bakunzi ba televiziyo etage tukaba twongeye kubaha ikaze muri ca kiganiro cingo n'imiryango aho no munsi tuza kuganira ku ngaruka mbi zibonekeza kububakanye mu ndwi iheruka twavuganye kuri divorce muri mariage twarabonye ko imana ari imana y'amasezerano kandi imana yankurunuka umugabo canke umugore ajyaruka uwo bubakanye kandi biradusaba yuko kugira ngo urugo rwacu rube urugo rukomeye umuntu yiyumviye gushinga urugo yaba umugabo canke umugore abwirizwa gusiga se na nyina akaza kubakana n'umugabo wiwe agasiga ubusiri batera kongera agasiga na kameremere akongera agasiga n'ingeso zo mu buto bwiwe nuko turongera kubifashwamo n'umutumire wacu yadufashije mu kiganiro cya mbere giheze twagomba rero tumuhe ikaze tunamushimire ko yongeye kuduhebera umwanya w'Imana iguhezagire
murakoze kubw'iryo teka muduteye muri televiziyo yanyu nizera ko abari kwadukurikirana bari kwahezagirana natwe kandi ngo ziriko zirubakwa zinaguka murakoze
Imana ibahezagire
amen amen
mama pasteur
murakoze
ego mutubwira ingaruka mbi zibonekeza ku bantu bubakanye ubwabo baba bahukanye
ingaruka mbi zibonekeza ku bantu bahukanye ubwabo ni ingaruka mbi nyinshi kandi zikomeye kuko by'ukuri kwahukana ni icago gikomeye cyane atamuntu yo kwipfuza atan'umuntu yo kwipfuriza uwiwe cyangwa ari we wese kubera iyo abantu bubakanye babacitse umwe rero uko mucika umwe mu buryo bw'imwemu mucika umwe mu bigumbagumba byanyu mucika umwe mu mubiri kuko muhinduka umubiri umwe mucika umwe muri byose rero yumvire muratandukanye uwo muntu rero wari wizigiye yumvire abantu bagiye kubakana n'umugabo atora umukobwa umwe mu bandi bakobwa bose n'umukobwa ahitamo umusore umwe mu bandi bagabo bose rero iyo bageze hano bahukana byumvikana ko haba igikomere gikomeye cyane kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo icyo Imana imatanije ntihaze hagire umuntu akimatanura byumvikana neza yuko gutandukana ni umuntu aba hatandukanije igitatandukana niyo mpamvu abantu benshi usanga baratandukanye n'abo bubakanye cyangwa barahukanye bagenda n'ibikomere usanga imitima yabo yarakomeretse usanga imitima yabo yaratabutse ni nk'uwafata ya koro bita spago iyo ifatanije n'ikintu ukayimatanura birameneka ibyafatanye birameneka birasaduka rero usanga ikintu cya mbere ingaruka ya mbere mu buryo bw'imwemu abo bantu usanga bagendana ibikomere hama ibyo bikomere bikaguma ugasanga bivyaye akazikira kuko muri uko kwahukana burya umuntu mwabanye hama ari ibintu bibahuza hamari haba iyo mwabyara abana imiryango batabazi ko mwahukanye rero ugasanga iyo mu mutima hamari ikintu cy'akazikira ishavu ugwanko kudaharira hano biravuga ngo ukora mwene ibyo mwemu w'Imana n'abakiri muri we mu Efeso 4:30 bavuga ngo ntimukababaze mwemu w'Imana mwashiriweho n'ikidodo ku murongo wa 31 bakacavuga ibintu bibabaza mwemu yera bavuga ngo n'ukujingitwa nta muntu yahuye yahukanye usanga adafite ikintu cyo kujingitwa no usanga ikintu ngo animosite amertume umururazi kujingitwa usanga mu mutima umenga batekeye vinegre hari akantu k'agahinda ngo ishavu ibyo byose ni ibintu bigendana nabyo rero iyo bifise bikubuza usanga biriko byica niyo mpamvu umubano mubi w'icumbi ushobora kwica ubusabane bwawe n'Imana burya urugo rubi rurashobora kubuza kujya mu ijuru urashobora no guhusha ijuru kubera urugo rubi kuko umutima wawe ufise agahinda kadahera ishavu ridahera imyidodombo kandi murazi neza yuko icabujije abisirayeli kuja mu gihugu cy'amasezerano uno munsi igihugu cy'amasezerano twiteze n'ubwami bw'ijuru rero igishobora iyo myidodombo iyo myidodombo yarandiye yaramemukiye yaramenze iyo myidodombo igatuma ikubuza kuja mu ijuru rero hariho ingaruka ya mbere ikomeye n'ingaruka mu buryo bw'impemo ushobora guhusha igihugu cy'amasezerano kandi witwa ngo uri umukristo kandi cyo nicyo gikuru gikomeye gose kandi ni ikintu umuntu atagira mwaro peshaje kuko igituma dukwiye kujya iyi si ingo zibitsi zorangira mugabo ni wabaye mu rugo rubi cyangwa yahuye n'ibibazo mu rugo ashobora kujya mu ijuru ni ikintu gikomeye kuko tuzohanagurwa amarira twarize ariko umuntu aca abyiyoroherezamo akacaruta chaka chamusohora kuko byose birakogwa ushobora kuruta chaka ukamusohora chaka ukisohora rero nivyo ucusanga hari urugamba utagwanye neza gukwizera iyindi ngaruka mbi igira kabiri ikomeye cyane nuko mu mutima ugendana ibikomere iyo ugendanye ibikomere rero usanga ugenda ubitera n'ingwara kuko umutima ukomeretse uzana ingwara z'umubiri ugasanga rero wamana ugwaye za hypertension diabete ni handi abantu bacavuga ngo kuva yakanye ngo yaciye ngo agwara ibi nibi ngo ujya muntu yaramugwajije n'ukuri siwe yamugwajije ahubwo ingingo yafashe erega umubiri urashobora kugwara mugabo nitwama duca imibiri n'abakatu kuboko barondera icyo bita prothese erega uwawe mwubakanye n'umubiri wawe mwa mwaracitse umwe none mu ikintu cyose umutwe numeneka nzowuca ukuboko nikumba baza kukavunika niyo mpamvu cyo tugenda bakadushiraho amasima bakatugira na kine rero ntiduca duca ukuboko rero iyo umuntu rero uwiwe binaniranya gacaca akacerega kwa ukara ni nko guca
umuntu ariko arabumviriza yashegeshwe n'uwo buba bubakanye n'akarorero arashobora kuvuga ati wewe nuko ibyo ndimwo bitaragushikira ati hamwe byo gushikira ntiwovuga gutyo none ga madamu Arine uwo muntu amerewe gutyo ababajwe n'umugabo canke ababajwe n'umugore iyo umufashisha iki umuntu mwanya kugira ngo ntabishike ko ntashike kuri iyo ngingo mbi
ikintu ngirefasha bariko baradukurikirana ndi umugore amaze imyaka 20 nubatse imyaka 20 nubatse muri ko mbaranyumva mvuga aya majambo mushobora kwibaza ati uyu muntu yibereye mu rugo rw'icuru oya urugo rwanje niko habaye mu icuru nana gato imyaka urugo rwanje rwahuye n'ibihuhusi byinshi cyane kandi muri ibyo bihuhusi hari byarondera ko dutandukana hari byarondera ko tuvavanura duhebana mugabo hari ikintu nashaka gufasha ariko baratwumviriza
cyoba
cyarafashije burya urugo ni urugo rumeze nk'ubuzima bw'umuntu ubuzima bw'umuntu kugira kure rugira igihe hari igihe umwana bagifata izosi hari igihe umwana ahura n'utugwaragwara hari igihe umwana bagicumbagira no kugwa kagwa hari igihe umwana bageze mu myaka yo gushuha umva iyo ni imyaka twaciyemo hama akagiraho tuba abantu bashitse n'urugo ruca mu bihe hari ibihe bigwa byo kugwaragwara by'urugo ugasanga ntimugenda hari ibintu mutabona kumwe n'uwo mubanye kandi ibintu bita ugasanga bizanye ibintu binini cyangwa ugasanga hari abandi bantu binjiye mu mubano wanyu hamwe ugasanga bawinjiyemo bizanye ikindi kirere mu rugo byo kudahuza cyangwa ugasanga habaye intege nke mu rugo hamwe izo ntege nke zikazana ibya urugo rugakwa gusambura iyo mvuze ibyo nase ku doma k'urutoki byarashitse mu rugo rwanje muri iyo myaka 20 mugaba hari ibintu bibiri byamfashije icya mbere nico nababwiye namenye ko urugo rwose rugira igihe kandi igihe kibabaje iyo umuntu akirenganye hazi ikindi gihe cyo guhembuka rero ndi kumbwira bari kwadukurikirana ibihuru kuracamwo mu rugo nibizokwamara uko hazoza ibindi bihe byo guhembuka no kwirugwa ushobora kuvuga uti ni ryari nukuri harigi imana ya shinzi. Na uwezi yuko abana batanguye gukura kwigirwa hejuru bashobora kuzana ikindi kirere mu rugo rwawe bashobora kukubahisha
mwe none ni iki cabafashije
twebwe ikintu cadufashije ica mbere namenye ko ibihe bihinduka ikigira kabiri camfashije narihanganye narihanganye mu byo nariko ndacamwo ndavuga nti nibizokwamara uko ndihangana ndakora ikintu no kwita perseverance buri jambo perseverance change gushikama gushishikara perseverance ni ni gushishikara ukora ikibereye kandi ibintu bitarahinduka
ukaguma
wihangana ikindi kintu camfashije ni gutinya imana mu rugo rwanje namenye neza yuko urugo twubaka ari kugira duheshe imana icubahiro bibiri yavuga mu Baheburayo 13:4 ngo umubano wawubakanye wubawe na bose namenye yuko negerezwa gutinya imana mu rugo rwanje kandi urugo rw'abakristo ari ishusho ry'ubucuti buri hagati ya kristo n'ishengero rero ninubaka nabi nkabigiramo uruhara jewe nkubaka nabi nkabigiramo uruhara nzoba ndiko ndica ishusho rya kristo mu rugo rwanje ibyo rero ikintu kigira kabiri byamfashije nacye nemera gupfa mu kameremere kanje ibindi ko ndavuga umugabo wanje yobishingira na yuko nemeye gupfa mu kameremere kanje naravuze nti sinegerezwa kuvyumva sinegerezwa kugira uburenganzira reka nemere gupfa muri jewe ego hama ca ndemera gupfa mu byo naharanira nk'uburenganzira bwanje mu byo naharanira nk'amadroit yanje mu byo numva ko ari byo ndemera gupfa kandi urashobora ati umuntu ari karapfa arababara nibyo narumva mbabaye mugabo nkibuka yuko urugo rwanje rutegerezwa kubahisha kugira kuja mu cubahiro c'Imana gwesha Imana icubahiro ndavuga nti nimba gupfa kwanje kuzozura urugo bibiri avuga muri Yohani 12:24 ngo iyo akabuto kingano kataguye mu ivu ngo agapfe ntigashobora guhunda impeke nyinshi rero ntiyashobora kuba umwimbu umusaruro mu rugo nemeye gupfa nje naremeye gupfa nk'akarorero hari amajambo nibaza ko umugabo avuze ambwiye nabi hama ndavuga nti si ntacambabara no kuri kumbwiye uko nk'akarorero umva ko hari amajambo gushira hasi umuntu nk'ivyo nace ndabitesha agaciro kuko umuntu arashobora kuvuga burya ijambo rya kira ko ari ribi kubera wowe wa witeze irindi ariko nace mvuga nti bisiryo rikuru hariho n'ibindi birebire nk'ibintu nkavuga nti umugabo wanje nabikore nakora ibi nk'akarorero hariho uburyo bwo mu rugo twarakunda kugira ibyo dupfa n'umutware wanje ndabivuze kuko ari hindi televiziyo yabivuzemo sino sinari kubivuga atampaye ruhusha n'abanyumva ntihagira avuga ati agiye kuvuga ibintu batabivuganye yari umutware wanje n'umuntu ashaza cyane akunda kwambara yarakunda rero kugura impuzu kugura ibintu byo kwambara hama je nkabona ko ubwo buryo bwokora ikindi mu rugo hama ibyo tukabipfa nkabona neza yuko priorite zitari zo kugura ibintu bisayangana hama bikatuma nja hejuru kuko nabona yuko uburyo buca burangira harimo nubwo natwe twazanye nkabona yuko bituma tuja mu madeni tugirane mugabo nkumva izo mpuzu zopfuma zitabuka zigirane rero je mvuze impuzu kumbe nabo bashobora kuvuga bashobora kuba ari agacupa canke brochette canke ikindi kintu abagenzi rero jewe ico gihe cantangura kumva nopfa nihangana nkavuga nti ko ndamukunda reka nihanganira ivyo akunda kumbure igihe c'Imana nikigera azotahura kuko namenye neza yuko nta muntu ahindura uwundi mu rugo ntuzo rondere guhindura mwubakanye uwo mwubakanye n'ingabire Imana yaguhaye uko nyene nige ndi muhindura wowe shikiri mu kiyago cyo kumvikana mubwire muga mu kiyago c'amatati nimwumvikana cyere sinakora ikiyago nabikora buke nk'ikiyago mu make kazana amatati rero yabubakanye mutangwe kubona ivyo mugana bigireye kujamo amatati ceceka ceca ntangura kunezerwa inkene yambaye hama ndamubwira ko aberewe ndabireka munyuma igihe kanaka niwe yarabishimye nta kandi yagetse kubishimye nta mu yindi televiziyo aravuga ati umunsi umwe nawe arigarura aravuga ati ndaboshwe nta kuntu nogabanya aya mafaranga agakora ibindi kandi by'ukuri sinavuga ngo aya mafaranga yaguze ibi bintu sishobora gutanga aya mafaranga kuko we yashyize mu bindi je narafata amafaranga yo mu mfise muhira nkayakoresha iby'urugo ntarabye umugabo uce yakoresheje ikindi kintu naco chatugora cyane muri cangoye cyane nari umuntu mu buzima mvuga nabi bon sanga navuze nabi nanje ugasanga narakara hama wakabifata nkuko ndumugore atagira indero kandi nkijijwe hama narize guca bugufi mu byo mvuga kandi narize ko bishitse nkavuga nabi ndamusaba imbabazi ibyo byose rero si ibintu byakoreka mu mutima wanje ariko habambaraha ni ibintu nakora bi nemera gupfa kandi sinarindire ngo wahinduke mu bantu bubakanyariga umuntu abarindire ngo wunda buhinduke urugo we ni wamaramaza kugubaka ruzubaka rero jewe sinabwa ngo akwiye guhinduka ko ari byo nshaka ni jewe niyemeje guhinduka hama uko niyemeza guhinduka niko sanga urugo rwanje ruhinduka ijuru hama nawe atangura kubona nduwundi mugore arambwiye ati warahindutse hama nawe atangura guhinduka mu byo abona ari bibi akabishingira nta hanivyo yahindutsemo je ntabona ari bibi ikindi kigira gatatu cyamfashije mu rugi wanje mu gihe bikomeye mu gihe bitari byoroshe nanje naremeye nubwo naremeye ndondera abavyeyi bari budufasha hari abakozi b'Imana burya hari ikintu gikorwa mu kirundi rundi no mu Kinyafurika guceceka abantu bagaceceka bagapfira indani mu rugo aba bakaza kuvuga bashaka gusambura afite umugabo mu afite umugore mu ugasanga umugore ageze kuvuga ni kugira avuga ngo nimwabona ndarutaye muzomenye ko nari nubakiye kumuriro cyane nimwabona ndamwirukanye umugore uzomenye ko ari shatani muga nibaki bashobora kuvuga bafise umutima wo kurondera aba bafasha ngo bubake kenshi muri culture y'Ikinyafurika turaceceka na pastor wawe ntabimenye kandi uzo kufise pastor muzima cyangwa ukurera mu buryo bw'imwemo ntabimenye kandi uzi ko ari muzima hamukaza kumubwira uvuga uti niya mbona ndaruhebye ntazonshira urubanza cyangwa ukazobivuga rero rimwe na rimwe je byanafashije no kurondera abantu batinya Imana bubaka neza ubwa bubatse neza bagaciro urugo ukabitura ukatura cyore nararondeye abakozi b'Imana ni nabo burya naho ndi umupastori burya ngira bandera hariho umuryango wa Apotre Masasu Yoshua n'umudamu witwa Lydia Masasu by'ukuri naragiye imbere yabo nagiye kwambura agahutse umugabo wanjye ariko ngiye kubabwira nti hari bingoye nimufashe hama uko kuna nababereye umunyakuri barafashe kandi kimfashanya bafashe nimwe gusa bambwiye ngo senga Imana cyane urugo gubakirwa ku mavi amavi amasengesho ikigira kabiri genda ukora uruharagawe nk'umugore ugamburukira umugabo wawe nk'uko usanga ugamburukira Kristo ko genda kijijwe nk'uko ugamburukira Kristo kujya kuntu uhinda gashitse imbere ya Kristo abariko umugabo wawe nibyo Tom naho Tom senga ari kumwubaye nta mugabo mwisa dakunda icubahiro ivyo nabibwiwe n'umugore kandi bwiwe n'umugabo na apotre ati kigira gatatu wemere gupfa mukamere mereka upfe kugira ngo Kristo abeho muri wewe kandi urugo rwawe rubeho genda upfe urugo rwawe rubeho hama baramerekeza amasengesho nivyatevye na n'imyaka ibiri yaheze na n'umwaka waheze ibihe bikomeye twari ko turacamwo byahindutsemwo amashugwe uno munsi ari abantu benshi baratubona barabatubona benshi suta bakiri bato nko mu ishengero waca baje bakuzi batazi amateka baravuga ati abantu barakundana birigo bafatanye birigo bagendana bavugana amajambo y'inkundo oya suko vyamye urugo ruca mu bihe kanaka ariko igikuru ni nyifato muri ibyo bihe niye nyifato yawe muri ibyo bihe
niye yihe ngingo wewe wifatiye kugira ngo ibyo bihe ubivemo
ingingo nafashe nuko urugo rwanje rutegerezwa guhesha Imana icubahiro ruteza kuba gloire ya nation y'amahanga abatubonye jewe n'umugabo wanje were kubana banje nabyaye bazovuge bati urugo rwa papa na mama rutume tuzokubaka nkabo cyaramaze ntuhereye kubana banje bazavuga ati tuzubaka nkuko mama yubatse nkuko papa yubatse biraryoshye kandi yagirima nazavuga ati yo sishaka kuzokubaka nko sinshaka kuba umugore nka mama je naragize iyo ngingo yuko abana banje bazokwifuza kuba abagore nka jewe kandi abahungu banje bakifuza kukubaka n'abagore bameze nkanje rero ivyo byaratumye mpfa sino babesha burya nta muntu avuka ari juru narapfuye kugira ndabigereho kandi ubu ndacabigwanira
mani guhetsagire cyane ko wemeye ugapfa kugira ngo ubahishe izina ry'Uhoraho Imana
mani
bahetsagire cyane
mbega
mama pasteur aba bantu babiri baba bahukanye Imana ibabona gute
abantu babiri baba bahukanye ntacho na sinovuga iki uko Imana ibabona kuko Imana mu bunini bwayo mu bwenge bwayo mu bwaguke bwayo sinoshobora kurondorogora umutima wayo ariko nkorekishije ukuri kuri ku ijambo ry'Imana ni Bibiliya ivuga muri Malaki ikavuga ngo kuko nabaye cabona cisezerano ryawe n'umugore wawe rero abo bantu by'ukuri ni nka deception ni nk'igikorwa gipfiriye mu kuboko kw'Imana kuko urugo ni igikorwa cy'Imana urugo ni umugambi w'Imana ni nka kujya Adam na Eva bari igikorwa cy'Imana hama babumviye Satani hama bakadeceive Imana rero nabo bantu ni ngo guhemukira Imana nabahemu imbere y'Imana kuko bahemutse ku isezerano bagize imbere y'Imana ariko Imana mu rukundo rwayo irabakunda byo bavyiza bashoboye kwigarura bakihana imbere y'Imana kuko imbere y'umugore cyangwa umugabo bavuga ati reka dusabane reka asabe imbabazi babanze bihana imbere y'Imana iyo bahemukitse kwisezerano hama basabane imbabazi
murakoze cyane mbega abana bo bibyariye bagira bahura n'izihe ngaruka ku bwo gutana kw'ababyeyi babo
abana bivyariye bagira ingaruka mbi nyisha ingaruka ya mbere baburaho bahengamiye buriya umwana ikintu shora kumu ingabire shora guha umwana nuko reba dukurikirana bayumve ingabire ushora guha umwana wawe hari ni kumukundira nyina canke se buriya nta mwana arashobora kubona ko se ari kigaba nyina ari kigaba mugabo umwana ntagira ahengamiye kuko se afite ikibanza gikomeye nyina afite ikibanza gikomeye rero abana barakomereka cyane barakomereka iyo nyina avuga ngo cha kigabo so yandi canke yashira so ni nyoko abana birabakomeretsa babura barahungabana mu mitima yabo kuko ico kigabo ni se ntashaka ko bamwita kigabo iyo uwo mugore iyo musazi ni nyina biramukomeretsa kandi kwera abana baba ababyeyi ntibabivuga rero abana barakomereka ikindi kigira kabiri abana batakaza reference batakaza karokeza niba bakibona umupapa mwiza umama mwiza baba babona bafite ubwoba bw'urugo nzava nubaka nk'uko mama yubatse papa nk'uko yubatse bizava byanga kuko byanyankiye bagira ubwoba bwishi kigira gatatu bagira isoni buri abana babavuka mu muryango itumvikana bamana isoni kuko iyo abantu bagezaho bakana biramenyekana hamukaza wumva abandi babimenye abandi babimenye kazubona umwana ku ishure afise isoni ba ngo none urya umuntu aje kugutora ninde numugabo wa mama numugore wa papa ntibagira n'ico bavyita none papa wari ngo aribana mama wari aribana numuntu utamunya akabiga ngo yango nta mukamenge kwa papa rero abana usanga bafite isoni ku bibazo bimwe bimwe ikindi naco bagira instability ni ejo bagira instability barahungabana ejo bari kumutanga kwa nyina ejo akabari kwa se mu ngagara ejo abari nibagiraho nta mizi baba bahungabana hama ikindi naco byukuri ni abana byukuri ba ingo zabo nazo bubaka afite ibikomere ku buryo agenda kubaka ahunga se nimba ari yabonye se ariwe mubi akacarondera ubutariwe donc mama asiye umugabo ati sishaka data yarakubita mama agaca yiba umuresheje akarimi yamuhenze adakankama catavugira hejuru woniwe mugabo hamugasanga ni deception usingene mama mama niwe yagyarutse papa rero usanga bubaka nabi kuko bagendana ibikomere byinshi ejo mu rugo abakantu gato aha ibyo kwa papa biratanga n'ibyo kwa mama akaca busambura cyose nzorinda ndagwara umutima nka mama ndarutaye rero imana ifashe abantu bose bari mu ngorane canke bubakanye bawukanye imana ibafashe gusubira gusubizamo kubwo urubyaro rwabo hano barivuga muri bibiliya hari amajambo akomeye muri bibiliya avuga ngo nta wakoze bene ivyo mwema kiri akiri muri muri we ufise ufise bamone aha yipfuza kugira uruvyaro ruzokubahima nta muntu yahukana ngo yipfu ngo abikore yari yipfuza kugira uruvyaro kubahima bibiri avuga yuko umugore cyangwa umugabo bahukana biragoye kubagira uruvyaro nago rutinye ima rero kubw'abana bacu
nta
mana ya base bagira rero twifuza kugira uruvyaro rutinye ima twubaka ingo zacu twubaka ingo zacu kugira abana bacu bazoronga umugabane utazokwakwa ijuru no gukorera imana amen amen
nashaka ndababaze tuduge ku miryango aba bantu babiri baba bavamwo bega icuka cyo bakimaze gute hagati y'imiryango umugore n'umugabo bavamo
icuka kiba ari kibi cyane kubera iyo miryango yasabiranye ibikundana cyane sinzi ko muri abone ngene ba mwana bakundana mugabo bugiye abantu babana iyo babana nabi birafata imiryango kuko baca bata kuko ndaboro imiryango icayirwa mu manza mu ntango iza kugerageza kubafasha kubakana usanga rero ba mabukwe ba data bukwe bande baramukaza bande birigwa mu manza nimugerageze mugerageze mugerageze niba misi yose birigwa iwabo wabo bana bagerageze urumva icambere coco ni kwirigwayo hamiyo byanse naho rero burya rero ku bantu batatinya imana mwese acafatiwe ni kiriya ni uriya mukobwa wanje ni uriya mukazana wanje mbeho w'umuhungu wanje yamera gukya caruta mu kirundi nuko wubaka mbega umukazana wa umukobwa wanje yamera uko umugabo yaca amugirira ibyo ugasanga rero ba mwana barankanye barayambirana hari ku bantu baramukanya usanga ntibakiramukanya bahuye ntacyo bagipfana rega bahuzana b'abana kuba abana rero batakiri hamwe n'imiryango iratandukana yumvire rero wa muryango wari waragutse ukaba munini ubu rero usubiye utandukana yego
Imana idutabare
cyane rwose idutabare
ariko ndumva umengo hariho umwansi ari mu rugo atuma abantu umudamu n'umugabo we bahukana nashaka rero mutanga impanuro ku babyeyi kuba kuri aba bantu bubakanye muha impanuro no ku babyeyi bariko bararira abana bariko barakura mbere munababwire n'uwo mwasi bafise uwo ari we kugira ngo bamugwanye hakiri kare nimba ariho
arahari cyane by'ukuri umwasi watanguje urugo n'imana hariho rero umwasi w'igikorwa cy'imana iminsi yose ni satani n'umuntu yama ashaka kwica ishusho y'imana mu kintu cyose imana irimo turabona mu itanguriro igihe umugore yaha umugabo igiti icamwa bakajya gucamwa babukijwe kandi umugabo niwe yari afite responsabilite akemera umugore akaganira n'inzoka akanakijyako imana yarahamagaye adamu umva kuko niwe yari yanshingana adamu ati numvise ijwi ryawe ngira isoni ndinyegeza imana iti mwariye kuri cya giti n'ababutsa umugabo acavuga ngo ni wa mugore wama ubwa mbere adamu igihe yabona hepfo yavuze ngo nakara kamara yanje n'igufa ry'amagufa yanje yavuze poeme zidahera mugabo umunsi icyaha satani yabinjirira mu rugo yacavuga ngo ni mu yandi majambo ni wa mugore ni rya shano ry'umugore ni rya shetani rero satani niwe mwasi w'urugo abantu bose bubakanye ariko baradukurikirana umenye ko umwasi atari umugabo wawe umwasi umugore wawe jenerali ibonye nta mugabo wanje si mubi ni mugabo mwiza cyane kandi njyewe sinari mubi ndi umugore mwiza ariko n'imiryango n'abagenzi binjiye mu by'urugo rwacu si babi ariko satani yaciye ahantu hose hari umuryango niwe mwasa rero ntihagire umuntu asaba kubona uwo bubakanye ko ari mubi abone satani ikigira kabiri bibiri avuga ngo muhunge satani resiste au diable na azobahunga mwegera imana izobegera nashaka gusaba abantu bubakanye begera imana mu ngo zabo biravuga ngo babiri baratumwe ngo ariko igitsibo c'imigozi itatu n'igicika vuba nashaka gusaba abubakanye ba Yesu babere urufatiro abice gitsibo kigira gatatu n'ukuri co Yesu adakomeje urugo rurasambuka ngo niwe buya bubatsi bagaye ariko ryabaye rigumye imfuruka Yesu niwe buye rigumya imfuruka nibubakire kuri Yesu niwe azobubakira rero uko bazokwegera Imana Imana nayo izobegeranya mugore mugabo uri mu ngorane egera Yesu azokwegera azotuma n'uwawe amwegeranya hama kandi ikindi kinacindi manuro igira gatatu bakwiye kumenya hari igihe umuntu aba yarakuze mu miryango ya Ukana nibemere bature izo ngoyi bazibakureho kuko ari ge bisaba ko umuntu asengerwa agakugwaho ingoyi kuko nimba data na mama na karoro ko twebwe baracari kumwe batubakanye sitegeko naje ndeke kubaka hariho uburyo Yesu yaranesheje turashobora kwibohora ivyo ba data babayemwo ivyo basogokuru bagendemwo twishimikije ubushobozi bw'amaraso Yesu n'abakozi Imana badufasha kubohoka nimbi wanyu mutubaka birashoboka ko babasengera mukabohoka urugo rugakomera hama ndanabagira inama urugo by'ukuri nshaka kubate izindi ibindi bibiri nababwira uwo mwubakanye mu rumubiri umwe nimba aranagwaye n'umugwatsi none umuntu mubanya agwaye mu mutwe ucumuta ko tukora mbona abantu bagwaza mu mitwe wubakanye ko arabagwaza diabete cancer hepatite erega nakujya aragwaye gwaza ntugati ntugace mugwaze azokira Imana izomukiza ni wowe umwizigirwa ku isezerano wasezeranye imbere y'Imana Imana izomuhindura ikindi kigira cyanyuma ngire ndangirizeho ni muhana amahigwe nimba harabaye ingorane mu kubakana kwanyu ni mubiharire muhani yindi ntango shasha yandi mahigwe hama hari gihe ayo makosa yoba ari urufatiro rwiza ruzotuma mutayagwamwo hama Imana ikabashumbusha imyaka yariwe n'inzige hari Imana yirure ngo hari Imana ishumbusha imyaka yariwe n'inzige Imana ibahe umugisha
amen Imana ibahe umugisha cyane
amen
mwakoze Yesu abahezagire cyane nuko turarangije ikiganiro cacu kandi ndizera neza ko imfashanyo yabahaye zigiye kubafasha mwumvise ko we yemeye gupfa kugira ngo icubahiro c'Imana kigaragare mu rugo rwiwe aremera arasenga kugira ngo urugo rwiwe rubeho ruheshe icubahiro Imana namwe mubikora uko twese tubikora uko kugira ngo ingozi wacu zibeho zihesha icubahiro Imana nuko Imana idukomeze Imana itwubakira ingo nziza naho kuwa kabiri nk'aya mango Imana ibahezagire cyane.